Obubeke amathemba enganeni yabo eshaywe umbani ngesikhathi buya esikoleni. Umbukile bengikubingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Unomqhwago malatshe oneminyaka engu-15 ukudala ushaywe umbani esendleleni buya esikoleni. Umtshatshi obefunda u-grade 9 eTower Secondary School esifanuzane saseFree State obesanda kunikwa isitifiketi sokwenza kahle esifundeni zakhe. Umbukela amalungu omndeni achaze ukuthi ngesikhathi eshaywa izulu izingubo zakhe akubala nezicathulo zakhe cishe zaba ngamalahle obesayikhulumike isidumbu sakhe ukuthi besinjani. Umbukeli omndeni ukhala kakhulu ngalesehlakalo ngoba uthi amathemba onke abo bebewabeke kuye ukuthi yena yoxosha ikati eziko. Uthe ngempela ngempela ushayeka ingozi engeqiwa ntwalo mayelana nalesi sigameko. Mbukele iy'ndaba ezibuhlungu kakhulu lezi. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.